haye mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mwiko muratwumva bivanye naho muherereye ku isi. Iyi mwumva ni haje PCFM ijuru ry'ugwaruka isamirana ikibiriraho amasaha 24 kuri 28 kandi buri munsi. Amakuru mu kirundi muyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Turi ku igerekerezo rya 13 Rusama umwaka w'2024. Amakuru twabateguriye ahagaze kuri zino ngingo zikurikira. Leta y'u Rwanda iriyamiriza mu gutera ivyatsi ivyo rwagirizwa na leta y'u Burundi ari u Rwanda rwateye ama grenade mu gisagara ca Bujumbura muca mu vyumva. Amashirahamwe Oricom na Parsem basaba bashimitse leta y'u Burundi kureka gushigikira abasabura leta hagafatwa ingingo kandi u Burundi bukaka n'ideni vuba hashoboka kugira u Burundi bubandanye kubaho. Nayo muri Tanzania impunzi ziri mu yabira inyuma y'inama baheruka gukoreshwa n'indongozi babahimiriza gutahuka ku neza yabo. Amakuru twabateguriye isaya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Umanaje we Jeanne d'Arc Gikundiro ngirinda yabashikirize nk'abandi ko ndafashwa na Chanel ntiyarizwa mu buriga bw'ivyuma twese hamwe tubahanira.
Kuberako mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi kuko iyabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari.
Reka ntitwari atange mu confonde pareshoni ntimucange ibintu ntitwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana.
Na urengira kiti iyo ivyo wafashe cyo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana bari barazi ko bariko barayibesha o Imana ntibeshwa woroha gufata abantu ugahita bashimira ngazi bose ukabatwara ukabamara ibi yose cyane mifuka cyangwa umunsi umwe nta bintu bafite bakora byotuma batunganya igihugu kikava mu bukene. Ndonge ndabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongongoka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo azohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakoze abanyabwoba.
Radio Kisafa.
Amakuru tuyahereye mu bijanye n'umutekano. Inyuma ya vya bitero vy'amagrenade vyaba mu gisagara ca Bujumbura, leta y'u Rwanda yaragize ico ishikiriza kuri uyu w'Imana kuvy'u Burundi bwagirije ico gihugu kibanyi ko kiri inyuma y'ivyo bitero. Ku bwa leta y'u Rwanda, u Burundi bwategerezwa guhagarika kuvanga ingorane zabwo n'u Rwanda. Leta y'u Burundi ibicishije mu itangazo ryashizwe ku rubuga ntangazamakuru ku munsi w'ejo, bakaba bagize ico bashikiriza. Ku bwa leta y'u Rwanda ngo biragaragara ko u Burundi bufise ibibazo vyinshi cyane gushikaho bwagiriza u Rwanda ko rwagize uruhara mu bitero vy'amagrenade biheruka kubera i Bujumbura. Ku bwa leta y'u Rwanda muri iryo tangazo ngo bakaba batabona impamvu boja muri ivyo nk'uko vyashikirijwe muri urwo rwandiko rwasohowe kuri uyu wa 12 Rusama. Indongozi z'u Rwanda zibutsa ko ico gihugu ata matati namwe gifitaniye n'u Burundi, ngo nubwo u Burundi bwerekanye ko bufitaniye amatati n'u Rwanda, nta matati namwe u Rwanda rufitaniye n'u Burundi. U Rwanda rurarangiza rusaba mugenzi warwo wo mu gihugu c'u Burundi gutorera umuti ibibazo vyabwo utarushizemo. Umunywanyi wa CNR muri komine Butaganzwa yaragandaguwe bunyamaswa mu ijoro ryo kuwa gatandatu igerekerezo rya 11 Rusama umwaka w'2024. Uwo munywanyi wa CNR akaba yagandaguwe n'akagwi k'imbonerakure zo ku mutumba wa Busokoza na wene asanzwe abako akaba yari ko aratahuka. Abanyagihugu hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu batera ivyatsi ubwo bwicanyi. Vyinshi kuri iyi nkuru na Albert Mahiki.
Ubusore yagandaguwe mu ijoro ryo kuwa 11 Rusama umwaka w'2024
ariko uwa gatandatu windwe twaraye turangije yarazwe ku mazina ya Epipode yamuremye imvukira yo ku mutumba Busokoza ni muri komine Butaganzwa iri mu ntara ya Kayanza nkuko amakuru avaho Butaganzwa abivuga. Uwo musore w'imyaka 35 yari asanzwe yikorera utwiwe mu vya politike naho akaba yari umunywanyi w'umugambwe SNL akaba ngo ari naco yoba yarazize nkuko vyekanwa n'abaduhaye ano makuru. Ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 11 rusaba mu mwaka wa 2024 Epipode yamurebye ngo yari yiriwe kuragana n'umukunzi wiwe mu ikomine araheza aca aho yakorera kamisi yose mu bunywero araheza ataha amasaha agiye nkuko yahora nyuma y'imirimo. Epipode yamuremye ngo ageze ahitwa mu Kigarama ku mutumba wa Busokoza nyene yahuye n'imbonerakure za CNDD-FDD ziriko zirakizura zihejeje kumusahura amafaranga ziraheza zimugandagura bunyamaswa nkuko ayo makuru abandanya abivuga. Ako kagwi k'inkorabara k'imbonerakure ngo gahejeje kumwambura ubuzima kaciye gatwara ikiziga ciwe hafi y'imuhira ariho cavuye gitogwa kubera yuko izo mbonerakure zisanzwe zizwi ko akabi nkako kandi hariho abari bazibonye ko umengwa hari ico ziriko zirategura baciye bazihiga maze bazifata aho zinegeje zifise n'impuzu zatarukiwe ko amaraso. Abajejwe intwaro n'umutekano bavuga ko bamaze gufata imbonerakure zigera kuri 5 kandi amatohoza yatanguye. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba barababajwe n'iryo bararyaguye kuri uwo mutumba mu gihe yaba uwagandaguwe canke abamugandaguye bari basanzwe bavuka bose kuri uwo mutumba wa Busokoza bakaba bari batandukanijwe no kudasangira umugambwe gusa. Abanyagihugu bakaba batera ivyatsi uko kutihanganiranira mu vya politike nayo abaharandira agateka kazi na muntu bariyamiriza ubwo bwicanyi bwakozwe n'imbonerakure za CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bagasaba ubutungane kudahesha mu gukubita intahe mu gahanga abo bicanyi nubwo atacizere bafise kuko imbonerakure zabigize umwuga kuko zizi yuko zidakomwa ko. Twobibutsa ko abanywanyi b'umugambwe SNL bacegamiye umushinga amateka Gatoni Rwasa aherutse kwakwa umugambwe bagiramiwe n'imbonerakure za CNDD-FDD mu ntara zitandukanye z'igihugu.
Albert Maheke urakenuye mu butungane mu ntara ya Bururi havugwa abagabo bazwi ku mazina ya Alexandre Bigirimana na Aristide Akimana bakaba ari abasirikare b'u Burundi bipete rya première classe barengutse kuri uyu wa kabiri imbere ya sentare ya gisirikare i Bururi bagirizwa n'icariho c'umushikiriza manza wa Repubulika kugandagura umuntu. Abo basirikare bikekwa kuba barishishije umupanga uca amafaranga mu kunguruza abantu ku ipikipiki mu ijoro ry'uwa 20 Ruhuhuma ku mutumba Ndago muri komine Songa y'intara ya Bururi. Abo basirikare uko ari babiri bari bafashe imoto baja i Bururi bavuye ku mugwa mukuru wa Matana imbere yo guhindukirira uwo yunguruza abantu ku ipikipiki. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Karimbi baje imbere ya sentare kwagiriza abo basirikare babiri bikekwa ko ubwo bwicanyi imbere y'abacamanza b'abasirikare. Umwe mu bagirizwa yasavye sentare ya gisirikare umwanya kugira ngo azane icabona kimukura ko ivyo yagirizwa akemeza ko ivyo igihe vyaba yari mu kigo kivura abagwaye indwara zo mu mutwe mu Kamenge i Bujumbura aho yaragwaje umusirikare. Abo bacamanza bavyemeye. Urubanza gungurujwe ku isango ritatomowe. Iryo yunguruzwa ry'urubanza rikaba ritanezereye abo mu muryango w'umuhisi babona ko ari ukudindiza urubanza. Mu butunzi amashirahamwe araba iby'ubutunzi mu Burundi ariyo Oricom na Parsem asaba leta kwikubita gashi ikareka kubandanya ishigikira abasuma kandi leta y'u Burundi ikihutira gusaba ideni ritavuna kugira u Burundi bushobore kubaho. Inkuru ndende na Jean Philbert Karangwa.
Gabriel Rufyiri asaba mukuru w'igihugu gufata ingingo kubiba amahera y'igihugu akareka kuba uharanira gateka kazina muntu muri bo n'inyishu yishuwe na Gabriel Rufyira arongoye ishirahamwe gishinze kugwanya abaryigiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta Oricome mu kiganiro yari yagiranye n'abamenyesha makuru mu ndwi iheze aho yarabajijwe igituma bategetsi bama bafatira mu kivunga bivya mahera ya leta ariko bakareka kudoma urutoke abari bo kugira bahanwe amafaranga y'agaciro niyo ngorane ikomeye cyane ku gihugu ariko nayabonetse atwagwa n'akagwi k'abantu Gabriel Rufyira avuga ko ibyo umukuru w'igihugu nabo bakorana bama babivuze kandi kenshi abategetsi bose basemera bavuga ko hari abaguma biba igihugu ngo nibave mu majambo baje mu bikorwa aha Gabriel Rufyira agahamagara abategetsi kuvuga abo biba amafaranga y'igihugu kugira basubize amafaranga bibye bongere bahanu hisunzwe amategeko iyo umukuru w'igihugu avuze ko agira afata ibintu mu minwe nuko abagabishije abariko bakora mwe nayo mabi Gabriel Rufyira akibutsa ko nibyo kugwanya ibiturire umukuru w'igihugu yavuze ko abifashe mu minwe ariko nta na kimwe cigeze gikorwa kugira ingorane ziri mu gihugu zihere muri Oricome bahamagarira leta gukurikirana uko ibikorwa bikorwa ivafanure no kuba umudandaza ni mu gihe Faustin Ndikumana we abona ko ahubwo leta ariyo yonyine ifite inyishu y'ibibazo byugarije igihugu nayo inyishu yihuta leta ikwiye gusaba ideni ryihuta ritavuna kugira ngo igihugu kibandanye kubaho ivyo biri mu byashikirije n'uwarongoye ishyirahamwe gishize gukangura abarundi guhindura ingendo parseme Faustin Ndikumana mu kiganiro nawe nyene yahaye abamenyesha makuru mu ndwi iheze naho kugira ibibazo bihari birangire burundu ngo hari hakwiye inama y'incabwenge zoheza zigashiraho urupapuro rw'inzira uko igihugu gikwiye kuva mu bibazo bihari ngo byotuma kandi leta ica ishinga amabanga abantu bijunja n'ijambo bashobora gukora ibyo byoba byafunditswe ikindi ashikiriza cyo kuri Burundi mu bibazo bihari by'ubutunzi ngo nuko leta yomenya ko isi itwagwa mu by'ubutunzi ordre mondial ibyo navyo bikaba ngo byotuma leta imenya ko ibyo yokora n'ibyo itokora Faustin Ndikumana avuga kandi ko ibanki nkuru y'igihugu BRB itegerezwa gukora icigwa cy'uko amafaranga mva makungu yakoze kuva mu mwaka w'2018 BRB yoza irakora icegeranyo uko amezi atatu aheze ikindi ngo amazu avunja amahera mva makungu yosubira gukora kugira amahera abantu bashobore kuyaronka byoroshe warongoye parseme asaba leta kugabanya ingendo ataco zimarira igihugu biboneka aha akavuga ko kera hakozwe urugendo hari byaca byuba kwa ku isomero ry'ibitabo muri kaminuza y'u Burundi iradio yashinzwe ibitaro byitwe umwami Karede n'ibindi arangiza avuga ko leta yoshira ingufu ziboneka mu gisata c'abamukera rugendo aho ngo mu bihugu bibanyi ico gisata cinjiza imilyoni amajana 8 z'amadolari leta kandi ngo yokoresha imvugo nziza ku barundi basanzwe baba hanze y'igihugu kugira bashobore guhimiriza abagwiza tunga kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi
nawe Jean-Philbert Karangwa ndagushimire mu makuru y'impunzi ho ubuserukizi bw'ishirahamwe ASEA muri Tanzania busa n'ubwafashe uruhande rwo guhimiriza impunzi guhunguka niko impunzi z'abarundi muri ico gihugu babibona ni nyuma yaho kuri uyu windwi rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane izo mpunzi zatumwe ko mu nama yabahuza n'izo ntumwa za ASEA amajambo yahavugiwe akaba atabahumuri inkuru ya Odase Kaburu
muri iyo nama yabaye kuri uyu wa ndwi rusama umwaka w'2024 mu ikambi y'impunzi induta mu gihugu cya Tanzania yahuje abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HASER muri iyo kambi hamwe n'abarongoye impunzi muri iyo kambi nyene umwe mu bari ku ruhande rw'abaserukiye ishyirahamwe HASER mu majambo yashikirije izo ndongozi zaserukiye impunzi z'abarundi ntiyabahumurije kuko yasa n'uwaje kubashikiriza ibisa n'ibyo bama babwirwa na bamwe baserukira leta ya Tanzania aho bama bashishikarizwa guhunguka kuruta guhabwa ubuhungiro kandi ico bahunze kitarahava impunzi z'abarundi muri Tanzania bakavuga ko baruhishijwe no kwama bahatirwa guhunguka muri iki gihe uko iminsi ishushiriza guhita niko amaganya arushiriza kubuzura inda bivanye n'uko bamaze kubwirwa ko ubuhungiro bwabo burangirana n'uyu mwaka badakakambira amakungu n'ubutungane kubarenganura byaba ngombwa bagahabwa ubuhungiro mu bindi bihugu mu kurindira ko amahoro n'umutekano birama bisubira kwiganza mu gihugu cyabo bakabona guhunguka ataco binona. Tubibutse ko igihugu cya Tanzania gicumbikiye impunzi barenga 131 impunzi z'abarundi bakabashika ku bitigire by'ibihumbi 55.
Udese Kaburo, nawe ndagushimire. Mugabo tukiri kuri iyo nkuru nyene, biragoye gutandukanya imvugo y'abaserukira HCR muri Tanzania n'imvugo y'abaserukira leta ya Tanzania ku kibazo c'impunzi z'abarundi bari mu makambi y'impunzi muri ico gihugu. Bivugwa na Leopold Sharangabo, umukuru w'ishirahamwe CBDH Vicar, tumutege yombi.
Ivyukuri umunsi biragoye gutandukanya imvugo y'abakozi ba HCR n'imvugo y'abakozi ba leta ya Tanzania mu bijanye no guhungura impunzi, kuko bose urabisanga mu mvugo zabo harimo iterabwoba, harimo kugerageza gukoresha imvugo zikaboteza. Urumva rero nta tandukaniro rimwe rihari hagati y'imvugo zabo ni imvugo zuzuye ibyokwereka ko impunzi z'abarundi ata kibanzo zigifite muri mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Ariko kandi bakibagirwa ko hariho amategeko akingira impunzi, amategeko yategezwa gufashwa na HCR kugira ngo akomere, kugira ngo impunzi ntizibanaye zihohoterwa. Rero twebwe mu bisanzwe muri CBDH Vicar ntabwo turwanya ko bahimiriza impunzi gutaha. Oya, bazihimirije gutaha, uwumva ibyo bamubwiye byumvikana akumva arafise amahoro, twebwe nta kibazo. Ahubwo ikibazo dufise ni icy'abantu bo bumva ubwabata umutekano bafise, ariko leta ya Tanzania na HCR bakabahatira gutaha. Kandi by'ukuri abo bantu babona ko batashe badashobora gutekana, babona ko batashe bashobora kugira ibibazo, cyane cyane ko ibibazo bya politiki uyu munsi n'umutekano mu bundi bitameze neza. Ariyo mpamvu rero twebwe tugira tuti ntibyari bikwiye ko HCR yinjira muri iyo kadanse ya leta ya Tanzania, ahubwo bari kuba hagati bakagerageza guhanura leta kugira ngo ntibandanye ibyo bintu byo kugerageza gutoteza impunzi bashaka zitahukana ku nguvu mu kubakorera mabi yo kubatoteza kugira kumbure bo batebomoke.
Uwo arongoye ishirahamwe CBDH Vicar riharanira agateka kazina muntu na cane cane agateka k'impunzi, agahumuriza impunzi z'abarundi ko bashobora kwitura ubutungane kugira barenganurwe. N'ubunyene kurikira Leopold Sharangabo.
Rero kubijanye nuko hashobora kwitabazwa ubutungane, ivyo natwe turiko turavyibaza, turiko turaraba ico amategeko avuga, kuko turabaza hirya no hino dufashanje n'abandi kugira ngo turabe ico amategeko avuga ku bijanye n'ibyo, kugira ngo twitwarire leta ya Tanzania kugira ngo yubahirize amategeko agenga impunzi y'ubwayo yateye ku mukono.
Uwo yari Leopold Sharangabo arongoye ishirahamwe CBDH Vicar ryita agateka kazina muntu n'agateka k'impunzi. Mu gusozera aya makuru mu yinga riheze mu ntara ya Kirundo, ibiro 832 vy'ikawa itonoye nivyo vyafashwe n'igipolisi c'u Burundi bijabukanywe mu gihugu c'u Rwanda mu Kinywabi. Iyo kawa ikaba yafatiwe mu ntara ya Kirundo, komine Bugabira, umutumba Rugasa, ijabukanywe biciye mu mazi hari kuri uyu wa gatatu w'indwi iheze igenekerezo rya 8 Rusama umwaka 2024. Ivyo bikaba biri uko mu gihe haheruka gufatwa kandi ikawa idatonoye y'ibitumbwe ingana n'itoni yari ijabukanywe mu gihugu c'u Rwanda nyene iciye mu ntara ya Ngozi. Abajejwe intwaro basaba abanyagihugu kuvavanura n'urudandazwa rutemewe n'amategeko. amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa mbere akaba agarukiye ngaha. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Nshimire Chanel ntiyarizwanye mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Jean d'Arc Gikundiro nariko ndayabashikiriza mu nkundi riduhana isango ku munsi w'ejo n'agahindukiro.